I care about you too, like, Shukteen Leod.
Maybe it's exactly how it seems.
Bengane sifiso sokuthi ugogo ethu xiki sisandla makuza kulo muntu oyisifazane engithandana naye.
Umampo, uma wengane.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!